mutwaze mu kuzanya timu yegwanga ne Kampala Amateur Volleyball Club twazanye nga olabira ddala tuli ku mulamwa kye tugenda ke Madagascar saagala basuubiza nti tugenda wangula kikopo kubanga gwe mulundi gwaffe ogusoose wabula tugendayo kuyiga naye ate tugenda kuzanya bulungi